Ko te kūmamatanga I mua I te tākaro a ngā ōpango Māori ki ngā raiona, ko te kapa mamaku kia Ingarangi, arā te kapa namatahi o te ao ki te kapa namarua. Ko enei te tākaro whakamutunga mā enei kapa I mua I te whakataetai ipu o te ao ka tū hei te marama o here turi kōka. Hei tā te pūrongo a rapaira tāwhai, kei te whai hua te kapa mamaku o Aotearoa nei I te noho ki Rotorua, o tira I te noho ki raro I te ahuru mōwai o te ahurea Māori.
He whakapakari ake I ngā rautaki toa I mua I te tukinga ki tētahi kapa pakari.
Just mongrelling up and being eager and arrogant in our set piece is what we're aiming for. Yeah, that's pretty much it. And just giving it to Portia on the wing.
He rautaki I kite ake te turakitanga o te kapa mamaku I ngā kapa wahi treiria me kānata. He oi ko te tukinga hei te rāhoroi ki te kapa tuarua o te ao a Ingarangi.
And we know England is a really rugby strong team, so our set piece is going to be good. And like TK said, we want to get the space out wide. So when they do that, we have all the time in the world.
Ka mutu koinei te tākaro whakamutunga tai noa ki te whakataetai ipu futupōro o te ao hei te marama o here turi kōka. No reira me pakari ngā rautaki kātika.
Just the same again, being strong up front and our forwards, you know, mongrelling them as much as they can. And as a team, just being connected, you know, defence, you don't want to be on defence too long because you get buggered, so we want the ball in hand.
I tua atu I te tākaro e harikoana nā kōhine nei I whai wāhi atu ngā kapa e whā ki te rongo I te ahurea Māori.
He tino ohorere ana tātou te timu mamaku. Ki te whakaatu ki ngā tima katoa, tamātou taha wairua, taha Māori, kei te marae te puia, he tino ohorere te a rātau tima.
O tira te whakarongo ki ahurea ke atu anō hoki.
I had a couple of the Canadian girls come and ask me, so what actually happened in there? So I explained to them the whole pōwhiri onto the marae and then what each kai kōrero talks about and thanking the heavens, the ranginui, papatuanuku, the wharenui, thanking all of that.
Engari ka tai ana ki te papa futupōro.
We are very, I think we're ready and we just want to kill it because it's the last game.
He wiki tōria te whai, rāpāre tā whai te karere.